are moyo a iwe are moyo wangu ndinogara ndichikufunga iwe uripi ndinorara ndichikurota iwe usipo iwe ruvare moyo a Famba ndega mudiwa